jitokeze uje, rahisisha, rahisisha habibu. Tukutane, watu wanahamu, wallahi watu wanahamu, tukutane. Usiweke sharti nyingi nyingi zile lazima mimi nataka kufanywa hivi, nataka kufanywa hivi. Rahisisha mambo, tukutane. Kisha ionekane kama utaendana tena hii Mombasa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.